Kua tohua hoki te māngai mo te Tairāwhiti, I tipu reo kore mai a Jeremy Tatere Macleod, engari kua tekaumatahi tau ia e tō ngake ngake ana ki te kōrero I tōna ārero tūpuna. Ka mutu kei te whakapono ia mā te rourou a tēnā o ngā reo o te Mātāwai, ka ora ko te reo Māori.
He pononga no te reo, kua arake ki te whakaora I tēnei kurutonga rerewa I roto I te Tairāwhiti.
He honuru nui ki au, o tino rangatira hau I te whakaaro me te whakatau ko hau e tū hei māngai mo te Tairāwhiti.
Kua roa a Jeremy Tatere Macleod e whakapau kaha ana ki te reo o tōna iwi. Ināianei ka toro tana maru ki tōna rohe ki te motu whānui hoki.
Ko te tino wero ki au, ko tohua nei, kia hoki I au he hua ki te Tairāwhiti. Kia hoki I au he huruhuru, e rere ai ngā manu whakarau o rereo ki roti te Tairāwhiti.
E whakapono ana a Tatere, ka tino whai hua te reo I ngā pūkenga kua whakamoanaitia mai ki te Mātāwai.
E au nei, he nui ngā pūkenga o Willi, ka pai ki au te hari I ona pūkenga ki te tēpū. Ka mutu ko tana mōhio ki te tohi I te kāwanatanga, ki te whawhai ki te kāwanatanga. E au nei, he mea nui tērā mō tēnei rōpu mō te Mātāwai. He nui ngā pūkenga o Bentham. Ka mutu, he rahi ngā pūkenga ka here mai e ki te tepu. Ka rereke ngā pūkenga o tērā, whakaemingi ane ki te wāhi kotahi, ka tino whaihua te Mātāwai.
I hui te rohe ki te whiriwhiri te māngai tika mō rātau. No tā tāmati reiri te tahionga ingoa I whiua ki te pōtai, engari I te mutunga mai no Tatere te ihu I puta.
Tuatahi ko te wheako o te mōhio ki te whakatīnana I te mahere rautaki whakarau o rereo. Kamatu ko ono tau e kōki ana I tā kahungunu rautaki, māramaro atuna ki ngā piki me ngā heke me ngā uauatanga o tērā. Tuarua, ko te mōhio ki ngā wheako o te tangata e ako ana I te reo, kāri pakeke mai I te reo. Ko hau I tīmata I te kore, ko te kaumātahi tau e ako ana I te reo, nere māramaro atu nau ki ngā uauatanga o tēnei mea te ako I te reo Māori. Tua toru, ko hau te tahi matua e tino whakamomori nei ki a reo Māori waku tamariki, ki a reo Māori taku kāinga māo ko taku wahine, ki a reo rua waku tamariki.
Aha koa I tipu kore reo mai a Tatere I ahi te reiria, kua puta hoki tōna ihu I te panekiretanga, me tāna whakapono he nuinga hua kua puta.
Karamo he aha wetahi e kawa nei ki te panekiretanga, engari ki au nei nā te panekiretanga I whānui ai taku titiro ki te ao, I nui ai taku aroha ki taku iwi, I nui ai taku aroha ki taku reo, me aku tikanga.
He nui hoki ona wawata mō ngā mita o te Tairāwhiti.
E tino nākai nui anau kia mautonu wera ko ngā rereketanga ā reo ki roto I nā iwa te Tairāwhiti, Ngāti Brau Tūranga ka heke mai kia kahungunu nei ki roto rangitāne. Nere koe rano o tētahi mea nui ki au. O te wero nui kia puta I au he hua, kia hoki I au he hua ki te Tairāwhiti. Kia ora tonu ai te reo Māori ki roto I ngā kāinga katoa te Tairāwhiti.
Teitei ka hikatea, ka tāia. Hania Douglas, te karere.